chara muke ndati ndamuka kwaedza asi kunze kune mute aiwa munzira mune feso vakuru ndokumbira mute aiwa mundizezekedze
oye sabe oye ziva matandi Fama
Panachobuda, you can never know. Panachandida, Shandandino, Shanda, Panachobuda.